Tigulan Leni, Banyasa Voice Box, Pamid Makalandi Tundia Malawi, Oceana Siana, Amakandi Manganizo, Oceana Siana, Pankanizo Kuzandale, Kansiragazigo, Comanso, Kutsata, Winokamala Molo, Kuno, Kuatu, Ku Malawi, Nilota Funadu, Wilseleni, Mao Abambo, Bonicalindo, the DC, Amina Wandi Tundi, Kulamungurichela Malawi, First, the People, First, Niboyua, Modu Yawalido, I am Bandi Tundu Fotokoza, Mavura, Witatu, Amenitua Malawi, Akumanao, Sukomono, Monga Mavuto, Sakomakalam Zibadala, Akuna Sukuti, Asodia Tundi to Kufutika maga maga maboma menditu alimpepe ni manyanja ya Malawi kumansu kuchokuma chilo kutiku liwonde National Park. Iwansu akuti ya hii antu anza tamena mkine chilo kuma estate hati kumene kwansu akuti malibiro nduo nyenye kandibu atamene wa akufutika kumapalipe jimene boma likupanga kutindi tatamene wa moyo wao usinte. Nde iwa wa akuti na kuti ziku lino lofune ya uruso kule usinte ndibukuli zimene zijitike zibati zo tuta nzofune ya kuti zibwelepa mozi ndikupanga jimozi kuti ya hii awa IMCP wa ajoke ndipo ki kapena kuti joka uri zimene zizijitike ndi mai mere chilima ndete nikalimodzi pano manyasa voice box tulimva kuti chifajani aboni kali ndakunena kuti ki osintha zinthu kuno ku Malawi ndi mai mere chilima pano panyasa voice box
kungalula kwanga kwalero wina mwina akwia kuma izine sindisamala wina akwie asakwie ichi ndi chilungamo chimene ndikufuna kunena akulu ananena pombuyo mukunena kuti chilungamo ndi mwano chifukwa chimazaoneka ngati ndi chinthu chopweteka cha mwano koma chili chilungamo kuti bwino kumwapirisi lowawa kwambiri koma uti uchire ndiye ambiri tumuchiratu lero chifukwa ine chimene ndikufuna kulankhula ndi chilungamo ndipo chondigwera chindigwere ondisaka andisake kuma ichi ndi chilungamo chake chifukwa ine ndimangoima pa chilungamocho ndipo amanena kuti munthu samawo okufa samawo pakuwola ineso sindikuopa kuphedwako chifukwa mmene anthu akuvutikira muno mmalawi ndi chimozimozi kumwalira sizikusiyana ndipo wakanakhala kuti anthu amapempha imfa anthu ambiri mmalawi muno akanayipempha kuti mwina akapume chifukwa inu tangoganizani mmene kuliri ngati ku Queens mmene kuliri ngati ku Kamuzu Central Hospital mmene kuliri ngati ku Nzuzu Central Hospital ndi muzipatala za mmizi monse mulibemo mankhwala amalawi akuchita kuwuzidwa kunena kuti tiyeni muzikagula mankhwala mulibemo mankhwala yeti tili ndi president amene amazitcha kuti ndi president komanso background yache yati yopemphera koma akuzuza anthu nzomvesa chisoni kunena kuti anthu odwala matenda akuluakulu woopsa ngati mmene iliri cancer mupite abale kwa inu amene mmati ine ndine wana madrama ujao ine ndine wati kufera nji uja tapita ni ku Queens tapita ni ku Central Hospital ku Kamuzu mukaone mmene anthu akuvutikira ma patient a cancer ndikatitu kuvutika ndikunena kuti mankhwala akansawo kulibeko ndipo akuwuzidwa kunena kuti azipita anthu wazikagula ndipo pa wiki anthu amene wamayenera kuti apangidwe administer mankhwala akansa mwina kawiri katatu mukapita muzipatala zinazi mankhwala akansa ali pa 180 ochipisisa ali pa 100,000 150 sopano ngati munthu akudwala kansa wakumuzi amene amachoka so ulendo wa utali mwina kuchokera ku Nsanje ku Chikwawa ku Mwanza ku Mangochi ku Mzuzu ku Chitipa akuyenda ulendo wa utali ku Mchinji kuti akalandire mankhwala ku Kamuzu Central Hospital ku Queens kuja kumatchedwa ku Mzuzu akalandire mankhwala a cancer koma mankhwala okulibe ndikamanena kuti mankhwala oti kulibe ndikunena kuti olochubu chomwe chija amaika mo drip ija chifukwa mankhwala aja amayenera kuti akaatenga aike mu drip ndi drip yomweyo chichubu chache chija kulibeko koma tili ndi president oyenda amene akuononga mabillions ndipo madokotala afika size yonena kuti patient uja akamachoka naye ku theater izitu zoona zokha zokha these are issue based findings sikudati tikungonena tuya ma awa ma findings awa ndiyeni yeni ma madokotala akufieta afika size yo yomasonkhirana ndalama kumapanga chopereka ngati kuchalichi kuti akagulire ma patient penikira weni weni ziko la Malawi limene lili ndi asogoleri ooneka opemphera limene lili ndi asogoleri ooneka ophunzira limene lili ndi asogoleri olemera molapisa koma alibe chidwi ndi anthu awo ukayang'ana kumbali ya anthu a business ozilimbikira okha mwachisanzo mwatenge ngati asozi mmene asozi akuzunzikira asozi nyanja ya ulere ya mulungu koma mukaone mmene aboma a polisi mene akumangira anthu kae kae kuli Wonde National Park kuyandikira ndi nyanja ya malombeyo mukaone mmene anthu akuzunzikira kumene koko asozi amene anabadwira mmene momo makolo awo anabadwa mmenemo munyanjamo ntchito yawo ndiyogwira nsomba ndipo ife chimene timaziwa nchonena kuti aliyense amampasa amamuza kuti azidula nsonkho kuchokera kuboma ku fisheries koma lero likuti abwera African National Parks anthu akuzunzika koopsya azungu amene wakuatenga anthu okuda ngati ndi anyani ndipo akuzunzika kale kalero tikati tikamapita cha ku malombe uko kuyandikira ndi Liwonde National Park inde Liwonde National Park ndi protected area kuchokera kale ndipo olo mwana wobadwa kumene amadziwa kuti ukokoko sikopita kuya koma lero lino African National Park itabwera ka chifukwa chokuti ndi azungu paja akumalai kuno kuti maopa azungu mzungu akakukalipira kuti stupid iyo maana kuti kumasekerera anthu akuzunzika koopsya muziko la Malawi asozi amene ankalipira nthawi imene yoyo anawo sukulu sukulu iyo analephera asozi amene akadalira kumamanga nyumba zawo kumapanga china chilichonse kuzera ku usozi pogwira nsomba zimene zijazo zatha boma iri likuzuza anthu koopsya maboma ena mbuyo mwinde analipo koma zimene zikunalibe maboma ena mbuyo mwachokeramo koma sana zuze asozi ansomba tikunena tu kuja kumatchedwa ku Liwonde National Park imafika po nthawi ina ndithu anthu ndikuphedwa kumene koko kuphedwa anthu a DC ya Mangochi akuziwa, DC wa Baraka akuziwa, DC wa Machinga akuziwa, mafumu ayesesa kumene koko achimwala ndi anzawo, kuyesesa kuti muna akambirane nawo anthuwa, koma sizi kutheka kufika size yokupha munthu, kumupha munthu, chifukwa wapezeka akuweza nsomba. Ziko la Malawi anthu mmene akuzuzikira simasewera tikapita ku ma estate ya Tholo ni Mulanje ndiye isiyankhani yasewu isiye chifukwa amene chandende akapolo kuchokera nthawi ya weresike kaye kaye malo kumene kundiye kulibe tiyi anamuzala pakana mukhonde kuyang'anaso malipiro acho kumakhanga takumpasa mwana kuti akagule chitumbuwa nthawi ya break ku sukulu ndi ziko lomvesa chisoni lero ukamaona akupanga ma tactics anthu amene wawa kuti abere zisankho ati azawineso kawiri ndikumazifusa kuti hei awati abwira ati azapange chani chimene achiwalira Malawi muno ndi chani ine ndaona kunena kuti amalawi ambiri ndife amalawi ofoka amalawi ambiri khandife opepera mwina nnene mawu amwano chonjo chifukwa zimene zikuchitika kuno ku Malawi kukanakhala maiko ena afisi amenewa asatana amenewa atapakirapo matewera awo kumapita kwa amawo koma ifeyo amalawi tinafasa kwambiri oloza ndege yomweyi ya chikangawayi malipoti ona amawa kukanakhala aziko lina anthu ali panseu lero koma kuna tingoita ndisa mademo achili makuti tieni tipite panseu muona achinyamata sotu achinyamata amene ndi generation yathu chifukwa ziko lina lili yonse kapena generation ina iliyonse imazilamulira yokha koma achinyamata ndi amene akuzuka lero ndikumakapangisa ma press conference kumanena kuti aye winiko amene jaye ndiwachamba osamumvera olokuti tipite panseupo osatuluka ndi pamene mmatenga makamera anu mafoni anu ndikumajambula ndikumafusana kuti kodi kumene koko kumademo achili mawo uje ni chiwini kocho kwabwera anthu Iya, amene chachisiri kwa basi musiyeni amene akuchemerera zimenezo ndi achinyamata generation yathu yaife imene ikana malamulira ziko linolo koma tawasira agulu kunyinda akuluakulu wokuti anatha azitipasa ifeyo ma directions amene sangapindulire ziko nkomwe. Utenga wanga wopita ku banja la kwa Chirima, banja la UTM komanso wa Malawi nonse amene mmakonda ziko lanu. Ndinafuna ndikulangizeni kunena kuti inu a UTM pamene mukupanga programu yanu yopita ku convention, ndafuna ndikulangizeni utenga undu wa ulere, muutenge musautenge, koma ineyo mmene ndaonera ndi mmene a Malawi amachitira. Palibe amene atazasungere gasi ya Chirima kupatula nkaza ache ndi akubanja. Ndipo inu akubanja mukairekerera nkhani iyi chifukwa cha sukulu, chifukwa chopemphera, chifukwa chofuna kusunga malamulo kuti musatengepo mbali pa nkhani za UTM muziwe kuti legasi ya Chirima yathera pompo. Ndipo ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti ngati mukufuna kusunga chipani chimenechi kuchisunga ichichi cha Saulo Chirimachi nkhope yache kuti izakumbukiridwe ndi ana amere Chirima tengapo ni mbali. Ndipo mwina nkutheka kunena kuti siku lija ngozi ija imachitika anali Mulungu ananena kunena kuti inu amayi musapite nawo chifukwa ine nimakuziwa ni inu amayi Chirima ndinu mayi wokonda mayi amene simmamusiya mamuna wanu mmaenda naye kwina kulikonse koma mwina chinali chinsisi cha Mulungu lero limwawo natu azinzaje amene amazitcha kuti ati ndi anzake a Chirima tikunena pano ena akupanga zodabwisa kwambiri kumadabwa kuti sha abale uyu sakati banyaninzache wa Chirima uyu akupanga izizi ndipo akulu kunja kuno kosaza khulupirira munthu ena mwaiwo ndi amene wawa anamuthawa Saulo Chirima anamuthawa kuja kuchikangawa nzawo akuzizidwa kumene kujako iwo ndikunena kuti sechingimwire phere muisiye sechingimire pompo chifukwa kunja kwada amene ajatu analowa pampando chifukwa cha Chirima mu UTM muso alimo ena amene akumaima ndikumapanga matama ngati akumusapota Chirima kapena ankamukonda Chirima koma ali manjanja widi yeni agulu kunyinda afiti asataniki amene pamaso pazana lija ankalira misonzi pakana maso kutupa koma akunyadira kuti Chirima wamwalira ine ndimafuna ndikupempheni inu akubanja mupange zimene amapanga azipani zina musasiye ichichichi mukachisiya muziwe kuti ulopasalupaja ulopatishe tipaja siku lina muzapeza nkhope ija palibepo ndi mmene zimayendera tundale zakuno ku Malawi ankaziwa ndani kuti pansalu ya MCP nkhope ya kamuzi zachokapo ndikulowapo awaleruwa ankaziwa ndani sinthawi nache panalowapo nkhope zawo ndi malemu sidiki mia lero siya salapo yache yokha ankaziwa ndani ndiye muziweso kunena kuti izizi ndikukuuzani zisiku lina muzandikumbukira ndipo munthu apalibe munthu amene ali ndi kiitu kuposa mere Chirima ndipo ziko linolikanakhala kuti tilibe mtima okonda zathu tili ndi mtima owakonda a Malawi zipani zonse UDF PP Afford DPP UTM mukanaitanizana nikokakhala pa emergency meeting kunena kuti kodi tichose ng'onazi tithane nazo kupatula izi akumapanga mapulani oberawa ndi chani titani kii ndi mayi Chirima izizizi mundikhulupirire taitengeni pamene mukumvera audio muitenge nkhope ya mayiyo muiyang'ane mulibe chisoni simukuonapo futureso pamenepo koma vuto la ife anthu akuno ku Malawi ndale zathu sitikonda anthu amzikolo ndale zathu zakuno timafuna kuti tizizilemeresa tokha andale akuno amafuna zinena kuti izi ndi nzanga mmene amapangira a business yena amangofuna azilemera okha safuna kuwalemeresa anzawo kuno ku Malawi kuli vuto lalikulu kopya tikanakhala kuti andale kapena akanakhala kuti andale amakonda dziko lino mmene zachitikira zachilima mujatose tikanabwera pamodzi ndikutenga kii ndikupeza kii ndipo kii yake ndi mere chilima ndiye mere chilima yokumusiyapo kumusiyatu pere yapo kumusiya ine kuchihana mbali inayo ndikuzamusiya bambo wawo muthali kambali inayo mukuti akuona chani abale kodi kampeni yache ingakhale yotani koma vuto la kuno ku Malawi chimene timaziwa pa number 1 ndikubha timangofuna tiziba basi sindikufuna kutukula ziko lino ndi chifukwa chake olo achinyamata pakali pano akuvutika olo aja amafunika kupita ku Israeli aja anaberedwa ndalama zawo ndi boma boma la Malawi kuzera mwachakwera anaba ndalama za anyamata aku Israeli panopa saa kupitako ku Israeli iko ndiye mukanayi matu munene chilungamo kuti kodi anyamata aja azapita ku Israeli kapena sazapita ku Israeli ndikunenatu anthu okubha inu kodi anyamata muna atengera ndalama zawo ena anangongola ndalama zakatapira tikunena pano akumagwidwa akumwa mankhwala ena atatenga zingwe kuti akazimangirire aziphe chifukwa cha ngongoli zakatapira zimene munazipangisa inu aboma ana aja akuzunzika aku Israeli aja ngakhale tikuziwa kuti akupita ku ukapolo koma mukanauza muziyapasa maupdate mmene mmapangira inu ngati nthawi ija ya ngozi ya ndege ija koma lero kuli zii mungobweresa ma statement onama munanena pajanokha kunena kuti aku Germany apeza black box ndipo boma la Malawi apasira black box lero mukatulusa lipoti onena kuti black box munalibe ufiti agalu inu wa satana mufuna muziya pusisa Malawi maona ngati ndife ananu ndiye ndikufuna ndikuuze pano kunena kuti achinyamata aja mafuna kukagulisa ku Israeli akuvuta kwambiri ndipo akuzunzika muauze chilungamo kuti Israeli ilipo palibe dhani kuti muzipusisa Malawi koma ndafuna ndikuuze ni Malawi joka watu pada kali pano ngakhale inu akubanja kwa chilima ndi mere chilima ndipo ingakhale voti yache osakhala ya masewera azimayi kumuvotera nzimayi nzawo tiyeni tipereke ndithu reward kubanja limene lilako lako achilima pomusa nkhamere kuti ayimirire upresidenti zina za UTM mungo zinamiza ena wabwera kuzadya chuma cha masiye achisirize ndikunena ndine na madrama wati kuferanji Bon Kalindo the DC mwana wopya kwambiri amene sinimawo pa wina aliyense ndipo wina chaka chino voti saiona koma ine mmaso mwangamu inu akubanja kwa achilima khalani pansi moganizira bwino poganizira ntchito imene anagwira mbale wanu isathere m'malere enawa ni manjanja widi.